Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda bomngwele maskandi kule channel ke enilethela iy'ndaba ey'hamba phambili ziyawo-ke umaskandi. Namhlanje nginiphathele udaba olukhulu-ke olungensizwa-ke laphana-ke engaphathekile neze kahle kule kampani ebekuyona-ke esikhuluma ngakhona ukuthi-ke uMenzi-ke lowo-ke umfo kwamabizela. So khumbula ukuthi-ke uMenzi usanda-ke kuphuma kule kampani-ke okuthiwa-ke insika yethonga ebecula-ke ngaphansi wayo okanye ebephethwe-ke ngaphansi kwayo-ke. uMenzi-ke ushiyile-ke kuleya nkampani. So khumbula ukuthi-ke uthe ephuma nje bese thathelwa-ke nepheji lakhe lawo-ke uFacebook. Kodwa-ke khona-ke ngalo lelo langa ubeke esebhala elinye-ke okanye-ke ubeke eseqamba elinye-ke elibhale ukuthi-ke Menzi-ke music. Ocele-ke ukuthi-ke simlandele-ke kulona-ke bathandi-ke bomculo wamaskandi okanye-ke abalandeli-ke bomculo wamaskandi. Bese bhala kulo-ke ipheji lakhe leli-ke alenzile-ke namhlanje-ke uMenzi-ke umfo wamabizela ukuthi-ke uzobe e-live kulona-ke namhlanje egeqa wonke-ke amagula ngayo-ke le kampani-ke aphuma kuyo-ke engamphathanga kahle-ke kuzo-ke okwezezimali-ke. Bezingakwembule bengulothela zona namhlanje. Siyabonga.
Njani kodwa niyaphila kodwa? Wena kanti inkosi wena uMenzi.
Hey, no, 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 no,